imbaraga bakinnye pe bo mu nzego zitandukanye batezwa murinde batsendera imidari maze nabo ba mamari wakina quick lotto cyangwa jackpot lotto but you're sending one name bro jarenze kuba imikino.